awurade yesu kristo nka ma tiefoɔ nyinaa ho yesu kristo ɔba ewiase ne ne mu nneɛma nyinaa kyerɛ sɛ yesu kristo ɔba da bɛn da na me nua wopɛ sɛ wɔsesa w'adwene da bɛn da sɛ ɛhwɛ nnipa a ɔmowɔ asase so ɔmaba asase so kɔ a me ne wommienu deɛ ɛyɛ adom bi kɔ a ɛne nti sɛ mogye di yɛ mu afirisaneɛ a wɔ sɛ wɔde asedama wo nyankopɔn ɔbɔ wo ba asase so nnipa dodoɔ ne da bi ɔmu wu yɛwɔyɛ nananom bebree ɔmaba asase so kɔ nnipa titiri nnipa titiri dr kwame nkrumah nnipa titiri ɛna aba kɔ yɛna awurade yesu kristo nso ɔba bɛwu kɔ woda so tew bɔne da bi a meka sɛ mu obi ntuufo woankasa to wo ho fo ɛfiri sɛ wode w'ani to fo ma mpanifoɔ bebree na wabɛto wɔ mu wɔ w'abusua mu aa saa mmere wɔ mu bia nte ase afei na aduru me ne wo so dodoɔ no bae ɛbɛtena ase nyɛ sika ɛnso wɔamfa yɛ awurade yesu kristo anyɛ hwee dodoɔ no yɛna yɛ awurade yesu kristo hyiraa wɔn ɛma wɔ mu yɛ ɔdefoɔ ɛso wɔdefoɔ no nyinaa akyiri no wɔampɛ yɛ awurade yesu kristo akyiri kwan wawu saa mmere wɔhyɛ bonsɛm gyam menua bonsɛm gyam yɛ real na heaven nso yɛ real na paradise nso wɔ hɔ ɛmu obi nnaadaa wo mu obi nka asɛm bi ntowa dwem sɛ yɛ nyankopɔn no ni hɔ yesu kristo wɔ hɔ no ɔba ɔbɛbu wiase atɛn sɛdeɛ yɛ nnwuma si teɛ ɔbɛbu wiase atɛn yɛwɔ mmarima dodoɔ ɔma ware mmienu mmiɛnsa adeɛ bia woyɛ no asase so bia wɔ ho atɛm o adeɛ bia woyɛ no wɔ asase so bia atɛm o da ɔma wo ɛno nti woto boɔ kɔbɔ dan a ɛsa ankasa ba wo so sɛ nnipa apanyansa a ɔmu sasa fo awurade yɛwɔ mmarima dodoɔ hɔ a ɔmodwene sɛ nyansa nyinaa kita wɔ mu tirim ɔne ne yiri wɔ fie a ne yiri ntumi mmie na no nkasa asɛm a ɔbaa no bɛka ne yɛ nkwase asɛm ɔmfa da bia ɔno no deɛ ne neɛyɛ nanso ɔkɔ no so ɔkɔnya asɛm deɛ na ɔpɛ nnipa bɛsusu ho akyerɛ no nyansa ne awurade wɔse sɛ to obi ne nyansa ɔmu sasa fo awurade yɛwɔ mmarima dodoɔ da bia ɔse deɛ ɔn deɛ ɔpɛ sɛ n'anom bɔɔ mmarima da biara da nsa bɔɔ n'anom wagye asase ɛwɔ n'anom tɛsɛɛ nsa a wawe agu n'anom no sɛ ɔboaboa sika no ano a nkɛsi ɛsi dan ɛtotɔ kaa sa kɛseɛ ɛnso n'abrabɔ nyinaa ɔde ahyɛ nnipa dasani so obi na ɛyɛ no adeɛ bi a woyɛ biabu atɛn wɔ asase so o ɛyɛ likid wɔ abrabɔm nneɛma nnipa ɛma nnipa to sini wɔ abrabɔm yɛwɔ dodoɔ no wɔ hɔ ɔmo si aburokyire dodoɔ no nso wɔ ghana loto no ɔmo twa wɔtwa loto firi ne mmɔfra se deɛ nyini wɔni nyɛ yie ɛso ɔgu so bɛpem nnɛ dodoɔ no tumi tontɔn ɔmo ho nneɛma tontɔn ɔmo dan mu nneɛma akohwibra akohwibra nneɛma a ɛde wɔ ankasa w'abrabɔ no ɛkɔ wɔ sɛ yie mu dodoɔ no nso maa asɛm agye sɛ sika nka ne nsa yɛwɔ mmarima dodoɔ hɔ a ɔmo gu aburokyire ha ɔmo nko a ne tie o specially ɔmo ɔmo nko a teɛ no sɛ sika ka ne nsa no wɔamfrɛ tuutuu ne baa ne naana ne ho ntɔ no ɛyɛ likid wɔ abrabɔm ɛte wo san wɔ abrabɔm ɛne nti dodoɔ no tumi ka kwantuo mu ɔtumi nkɔ fie ɛfiri sɛ no abrabɔ no wɔde ayɛ ma asɛm na bra wo de yakoshi bra ma wani na ho wunye sika asie bi obi ni mada bibi beto wunye sika asie bi obi ni mada oba bi be yare wunye sika asie bi obi ni mada omre ye beba efuwa ni ntu bema so mema no fuwa ni ntu so because woni tu bema so a de ma ni hu hu o de pe wo no ebeduru mebi na gye ne nsam eni ti ma dudu ono ni omukuru num ti a o mo no hu mo den wo ye okunu buafo wo ye okunu no buafo o mo no hu mo den eni ti beduru mebi a papa na ye mre no na oba na kwa hu chirim ma wani na ho sie sika afu ani ntu niamma bi so enya dressing because atade pro sisika da banga en pro niamma pro se otwe wiase niamma nyinara edi dress utimi mo watch mienu so we bia bi wo wiase mu o bi bia bi wo wiase mu watch akoto ne dama chains and toma utimi sha trouser mienu utimi mo watch mienu niamma bebre wo a utimi nya na twans because wo ye beka so adwen mu kan ma wani na ho obrabo mu emu obi ntufo wankasa tu hofo if you say ugina bi obi nya waye ma wani na ho obrabo mu ma wani na ho enya mpa e bodde fisi nyankopon no oba ti ohun ti ohun firi niamma bone ho ti ohun enye kokobo efekire wotun kire mwa na obi bewura mu a waka afɛ atutu fo maani de oma ese kokobo omo fekire omo to kire wo na ze wunim na du ti kɔhyɛ wo a waka twem ano ano no ma wani na ho otamfo nam kwa bebere susum fidie openya mema yiyi wo mo oyira one ne to ono obi ani biri o bema one ne to ono obi ani biri o ani munyama kita wo to obi ani biri wo ani tide biara da wo so mu ani da ho wa brabo mu abrochire ye ntufo uhu panyi ni wo hu akwara so bi e kafo o kafo kire panimu panimu so kafo o kafo kire akwara na kro we wote so na op heaven akwa e be de ni wonyamu akọ kura ye mfa dwama bo nya hwe kura ye mfa boni nya hwe Africa so bi ko wi ade e Ghana obi ko wi ade a nipa be du timi bunu kuno ba brechire ade obi timi twepentoa no de abo ye ma twans nipa ba akofo no obi ji okra afri wensam ma wani na ho sho na fufo anu omo nam no omo betimi du akoba bia etokosi e betimi apra wa ni akire so sho na fufo kwam na se ba bia de ukoni yowuo no oseyi mu ani so ma wani na ho jan sangrie empanifo bebre omu didi no ma no monsa omu timi ni di no ma no mu asi akwan se empanifo omu no jot so anu jot no no ame a otimi ne ma wani na ho emu obi ntufu o mu obi ntufu ina wura di Yesu Kristo oba oba bebu wiase nyina ten onwuma ne sen onwuma ne sen emu wani nkata ngusu asa ne danyi ni nyina ense danyi ni nyina ense awurade Yesu Kristo nka ho won tere washim ba bi biara brabo na kuduru biara wonyane abrabo no won ton supa wu so ne won tere washim ma wani na ho abrabo mu Yesu Kristo oba asem ni nyina ne so ba gai bone ye ne wadon ni ase wo ho So don't we are on your dream bonin tiano. So don't we are when you bay in tiano. And then if you phone corner you woo. I brought you so foot to me, dear pumpfow, huh? Near sell a brabo, so near your coupon. Near juice a brass sano. Any panel to me boo a bum. A mini panel moo a bum. A dear be a woo ye be a cossoye. Cossoye. Mini panel moo a bum. A rat yes to Christo is shut out. Till Musio, Marate, the yes to Christo will be bid away. Jesus Christ and Moon Yamon Torso. One to the worship, or man above one who conquer men will bring prayer. A radish row. You be shared that for four. One to the worship, Hong Kong who mobile. Who dead the beer bomb pie? A man pie bow ring, fin pie bada. Then your mere sums in your tea da, cause who are tea, a radi by your cassie. A radish row, bye bye.